ye de ni chire Accra Sports Stadium Adom kasie abana akoh said ye nsu beto amfra medical nya bia ho bobo aben na ekoso na abra ye sentwiro foko duro ho said na hotie ntutua mpanimfo aye de twen nyame Adom ochina abato beba so de ama National Democratic Congress NDC amenko no emu amane bo ene ye de 12 so
ya be piam ewo Accra Sports Stadium ahai ene bia ya nyame Adom ochina NDC amenko no 110th National Delegate Congress no ebaso wo beto aba ayimpanimfo a wo mu ebeda amenko no ano emfie nan a edi animu yi ye wuram na ya hwese de ahomboa esitie ewa ha ahai nso so e VIP etitire ni anintra wo mu do manu onyamba ba beta adwumadie no ase na me Adom ochina ene wonu ma yato nsa frɛ won ene emrahye bedwafo wonu ma kane no wo dibrɛ ewo amanyoku no amemu mu no hey, and almost better now. Edu Abu and Yakoma, a watching a jet. Said the NDC Amanyoku, and the candy at Sujano. One is central for any Edin Amiadoma, which not in Medino. And Winti, a high air Biahodua, one more Ediaman central for Sachina, or my born as I say. Now, one try the median home for me and find Charles Manfua. Anthony Nupenu, a young Cramantam no don't fret for Edema NDC Amanyoku.
Jinsawa, what you say, Mamma or Fold Pound Muyajuma. Ni abre aye hyehye say by close of day ebenya aha ready so ochina ebetimi a share djuma die no ase intem decorations because yes stage no maybe aye very important personalities that's the former leader of the party national executive ni council of elders betina delegate stands ni na ye cleaning say hobe sanitize
bambo mu panim fo nso so e wa hanu mu say ya omo abawon dudu mu a omo hwese kina asomdwe ebekoso nti aposifo ewa hanum se ya omo ewa hanum efra nwumre edikosi ne kina ahai nso ne apakese a omo abo ya omo de twen nyame Adom wo kina se de be ya ba bia mpanimfo ebegina ede wanu di sema tudwa amanyoku ahodo a ya to nsa frɛ wo nso ebegina enso so ede won enkran hye sem atudwa de akye ndi samanyoku ne won akita afo no ahai ene ogusu a wo edi hu dwuma no nti sɛde etie biara ɛkyerɛ nyame Adom a NDC amanyoku no mu ɛsi ahene ne ɛto ahene fo ɛbɛto aba yi mpanimfo a ɔbɛda amanyoku na no emfie nan a edi animu yi deɛ bɛkɔ akɔsi biara no your election headquarters Adom FM Adom TV Inshra FM Asempa FM Adom online yɛka yɛ ho abomu a yɛde hu dwuma die nyinaa ɛbɛbrɛ mu jamra akɔwɔtwum me na mede amane boyi every Accra Sports Stadium, every Kokromoti power.